Batambo ndingathi utata wabonakalisa ukuthi abantu babalulekile kakhulu elizweni labo ngoba sithe sawuhlupheka sakwazi ukuthetha sivakale trubolo thakhulu Batambo. Otherwise nje asikho nto esiyithethayo abantu Batambo khona balela thina basipolisha ntandela
I'm going to go to the house.